Agone Ruth ni erokamano, Nyasaye motimo ng'uono. E thuolo mokinyi ma kawuono, nyadichiel kendo mondo wa puonjore wach Nyasaye. Kendo arwaki in jahera mar Lolwe TV. Kendo kapok wachako to alam Nyasaye. Uro maler Nyasach Nyiseche Ruodh ono gi ranyisi. Nyasaye maratego mar loyo, Ruodh waro, Ruodh kwe. Nyasach Ibrahim, Isaka gi Jacobo. Jateko Ruodh Jesurun. Ruodh umbe lwenje. Aluongi Elroy, Adonai, Makadish. Jehovah Shama. E thuolo ni ase olo chunya e nyimi. Nikech wachini maler manigi teko kendo nigi nyalo. Erokamano ne Roho Maler. Arwakoro ni maler ukao thuolo mondo upuonjre kodwa. Mi wawinjo modhi gi iye. Tam loch mag wasigu gi chunje ma jotam ji winjo. Nyasaye, kele neno e wachini kikonyo jogi mabiro yudo thuolo mar winjo kendo neno wachini. Kao loch gi teko gi mamlaka e weche te. To molo Nyasach kwe, mi duong odogni gi pak e polo malo e nying Yesu Kristo akwayo. Amen. Wan gi wach ma Nyasaye omiwa kawuono. Wach ma Nyasaye okete chunya. Wabiro yudo e kitabu mar Luka 8, Matindo 22 nyaka 24. Wach ma Nyasaye okete chunya e thuoloni en wach mayudo e kitabu kata buk mar Luka 8, Matindo 22 nyaka 24. Asomo wach Nyasaye. Chieng' moro nodonje yie en gi jopuonjrene. Nowachonegi ni waidhuru loka nam. Eka ne gisiayo yie. Kane pod gikwang', nindo notere. To aiti nobire nam, kendo pi ne dwaro pong'o yie. Mine koro gin e tho, ne gisudo ire. Ne gichiewe kagiwacho ni, Ruoth, Ruoth, watho. To nochiew mokwero yamo gi apaka. Eka yamo gi apaka nogik, kendo nam nokwe. Nowacho negi niya, ere yieu, to negi luor, kendo negi uoro. Kagi wacho kendgi ni, jali en ng'ama nade, machiko kata yamo gi pi, kendo giwinje. Amen. Nyasaye mondo gwedh somo mar wachne, kendo wach Nyasachwa onego yud thuolo e chunyi. Nyasaye ma jang'uono ma losonwa thuolo e Lolwe TV ka. Okinyi kokinyi e ng'uono mar Nyasaye. Wach Nyasaye oketelewa mondo watuagi kodi kaachiel. In jaera mar Lolwe TV. Kendo wach hiye ma Nyasaye omiya thuolo ni en Yesu Okweyo Ahiti. Yesu Okweyo Ahiti. Ahiti en ang'o? Ahiti en yamo mapek moting'ore gi pi gapaka e dier nam. Ahiti en yamo mogingore magingo pi ka got. Kendo ting'o pi malo kaloko pi e dier nam. Kendo koriembo pi e tung nam machielo, kotero nam machielo. Ahiti gidore e bwo nam, to dhuolo nam. Ae to loko nam ataro, ma pi nam dure. Mae wach, ma adwana wuoyi. Kech ngima ma wadakie, ngima ma wan go, en ngima manigi weche mang'eny. En ngima moting'o lwenje. En ngima moting'o yembe makudho koni gi koni. En ngima moting'o achiedh nade. En ngima moting'o yembe koda paka. Mae wach magara kedhi e dho nembe kata wedhe. To wan gi kit yamo ka yamo. Wan gi yamo makoting'o wiye. To kata jolupo gi jokwang' mag nam loro tanga. Kendo gi chungo yie. Giweyo dhi. Wan gi maging'eyo sagi. Ka sagi chikindo giringo matek gi ae nam. Giwuok oko. Nikech en gima gala gala. En gima koyudi. To en bati nasibu. either onegi kata oinye nam. My watch madona we ningi machalo nam. Nam jiokungeyo napaka giyembego miyo nam bedo gi gode. Miyo nam bedo gi oh matut. Miyo nam bedo gi gundege moko mudhuolorego kapi gidore gi piny tut mar pi e kude mag nimbi. Chieng' moro kama somo wacho ni japuonj Yesu wuod Nyasaye nowuoyo gi jopuonjrene bang' koseyalo otieko chokruok manotimo e loka Galili. Kendo wach ni puonjore kodwa ni Yesu ja Nazareth ne donje miere matindo gi madongo kolando wach maber mar pinyruoth. Wach mane lando ne en wach mane golo yie pinyruodh mudho to tero yie pinyruodh ler. Wach mane okelo Yesu ne wach mane golo ji e pinyruodh mudho mar Satan to tero ji e pinyruodh mudho mar Nyasaye mar nyisechi. To mae wach mane ochuno Yesu ja Nazareth wuod Nyasaye achiel kende ma miderma oluore pinje ma Kapernaum, piny Sidon, o piny Turo, odhi e pinje ka pinje mag Samaria, nyaka loka ka loka Judea, Jerusalem, oluoro kolando wach maber. Wach ni nochune gi jopuonjrene apar kod ariyo, to wacho negi ni wadonjure yie, wadog loka, wadhi kamiluongo ni Kapernaum. Mae wach manomiyo giyudore dier yie. To gima awuoro ni ne gichako wuoth maber kendo yamo ne kudho maber. To mae thuolo mane Yesu loso mondo puonj jopuonjrege ni en ng'ama nade. Gima ne ni ka ne en ni mondo Yesu nyis jopuonjrene adiera kare en wuod Nyasaye. Yesu opuonj jopuonjrene ni en gi teko gi loch ewi gimoro amora. Onge gima nyalo tamo Yesu wuod Nyasaye. Mumalero ni sama ne Yesu gi jopuonjrene odonje yie, ne gichako kwang' ne wera jopuonjrene ne gin joma noduol gol kane joma dhar mag nam. Ne gin joyua gogo, joyua rimba, kendo ne gin jolupo manolony ahinya e nam Galili kama ne gin tie no. Omiyo kane gidonjo to ne ok gidwaro jakwang'. Gin giwegi ne gikawo ngai to gidonjo e yie. Ewuoyo chako siaw yie kadhi loka. Kendo muma wacho ni ne gidonje e yie aeto yie ochako ng'wech. Sama yie ochako ng'wech, Yesu mawuone chokruok, Yesu ruodh polo gi piny, nyarombo mar Nyasaye nobedo kapier yie. Kama nobede no kaka ringruok nyalo jony bang' tich matek, no ore kanindo teri. Eka jowetegi nochako kwang'. Sama ne gikwang', mumalero ni wach nobiro mapek mar Ahiti, mar yamo, mar apaka madongo dongo mogingore. Kendo lweny nobiro ma jopuonjre ne ok nyal kwang' ka koro dhi nyime. Nera pi ne dhuolore to mwagore ka olore iye. Kendo gituomo to gidhi to medore. To gi kama koro tamo yie muomo, kama koro gineno tho kod liel, ka jachien oseyawo dho nam dwaro muonyogi mondo gilal miru e diere nam ataro ngala. To mae wach momiyo mumalero negi ywak ni Yesu wuod Nyasaye kagiwacho ni Yesu ja Nazareth reswa, konywa, watho. Negichiew Yesu kama Yesu ne ninde. Kendo Yesu ja Nazareth mumalero kama somo e Luka aboro kanyo niya negichiewe ma Yesu amalo. Sama no amalo, mumalero ni Yesu norie bade kuting'o malo aeto ochungo apaka kowacho ni nam gi yamo ling' thi kwe. To mane gima notimore. Kendo mano e wach ma Ruoth notimo e piny Galili e nam. To gima fwenyo ni gima ne kelo nam tugore nitie. Kendo gima nomiyo Yesu wuod Nyasaye jopuonj nogolo jopuonjrene iterogi e tiegruok machielo. Gise a e tiegruok mar inji kavu. Tiende ni mar lowo kamigoye jachin aching ka ji wuothe e pap. Mano gi ae, nyo ose terogi e gode bendi. E gode kuno be nyo ose punyogi lwenje mag gode. To lwenyo idho e kiwango ji odonje pi. Mano kuro lwenje nevi. Ma jasigu seto lweny gi e buo nam piny. Kendo otugo yie gi inam gi apaka. Ko go yie mondo kiki yie omuom. Wan gi ji manowar. Kendo yie mar waro kano gore kumgi. Nege donje yie. To unego punye ngato kite lweny ka lweny. Kaka Yesu gudi Nyasaye ne punye jopunyere ne lweny. Upunye ke lweny marinye kavu. Kame goye jichina ching. Jichine gore piny ka gonduru. To jajine to ringo a. Jodulume jichine weyo. Rongonde matine gyo dwalo moko pude. Matine gyo timarunge. Yesu gudi Nyasaye rwake teko. To fundini magitende ge yudo teko, to leche yudo remo, to ringo yudo rengi lupien. Giteko to jogo chung amalu, jata nyikelo kutingo tendini, maokinyal amalu, gino mako genji olen kodige, nywe chweyo remo kuomge, to chamo ringo gidong choke, to Yesu chungo ge kagitingo piene ge, kendo ge ago tendini kagichango. Yesu ja Nazareth mumano, lero ninji kavu, Yesu wudi Nyasaye, no dhi e miere madongo gi matindo, ka jochiende osenego ji, moko osepiele bao, onindo kageno lal, to Yesu odonje miere ge kaka ka jairo, ang'o chiro nyako ma jairo, wang'o odonje dala na in, oyudo dhako ma ywago wuode achiel kende, manyo odong' godo ka chuore osenindo liel, wasike dala gi ochako ting'o wiye, Yesu ja inji kavo odonje dala na in, ang'o golo nyathi, uting'e bao, itigo itere liel. Yeso wadhe uchaku chiri. Agwane rudhino iru kamano jateko. Jal manyalo nyalo gikmote. Lwenye uoke njikavu. Yepuido nupunji jiweche magnevi. Uruwako lwenye giye mangungu. Idiri na mudu wakone Petro. Maka Jona gi Andrea. Mudu wakone Jacobo. Gijo ana yewi magnam. Nekatanyo une nam. Tu wanige wach manyo tamufwenyo. Kendo wanige wach manyo kungeyo. Kaki nyalo nyage kategoyo. Tumai gimomeo akelu widir nam, muna nyisu teko gi loch, marwach manya tingo, mogo lai pinyiruth na lor, muna kel pinyiruth piny, muna gik moko te, mana ose kethore pudu mariden, kaja sigu nogo la loch gi mamalaka, gi teko manya sae na omeo dano, eleto dano to daro, aeto ukelo luoro, ukelo tha, ukelo chandruok, ukelo tuo, ukelo dekre, ukelo yamo magala gala, ukelo iembe makudo ataro mag dwaro mag ji. To mae gimomiyo Yesu loro biro. Wud Mariam olor gi teko gi nyalo maduong'. To wach ni omiyo sama ne Yesu wud Nyasaye odonje dier nam Galili. Mumalero ni Yesu ne nie pirie. Ukelo wiye kagima be okowinji na paka nitie. Kata yamo go yie to chalo kagima onge yie no. Kata apaka ogingore motimo gode maolo pi kuom jopuonjre to olo pi kuom kumiye, ma jiyo temo pilelo, nga makuro di amalo, ma kwang yiyo tamore, nga madwa chiku yiyo unge, nga madwa wuyo ginamo tamore, agone ruthiru kamano jateko, nyasaye malichi marawaru kumeru nengu, wach mochomo namo tiru namo Galili, ayu chini maga namo ngeyo ni wach, ne loka ide konja girasi, bendo tingo wiki wacho ni jalicha, wadakume wana legion, wano ganda ma onge nga mabiro darwa wena di chwane omeo wa wailo kardake e karliete etenge nam ka kama jichine kwa riembe uginji kavu kone kwa donje nam toke donje dibaro iru wakai magedaki jalni ngado rigi kito chamu ringre jomo thao jalni uyo giwie patuye gichoke mage joma nose nendo mage jomo dongo uyo godo mage mogogo maka ibatine nam ekini liete ekini choke mane kama jichine notere ngat maratego makutugi nyoroche nyoroche chotluar pinyalwete utwe gira teke
machot ngama ngama nyalo mako onge nyaka yo mane ngado kanyo yorno nose yoweyo nolor mangama luo onge ngatno kech oko tamuji ugala gala Basikrangay magmire, no gole oko to my watch, me the go loka chato kabogi chopo, you chinde maganamo tugudore, the magaloka chato gitugo lueng, my lueng magayao, you punyrigi yese ye, ange one gi jima no war, a dear al, when you go jomuar mokalo, when you go regi mire girange, when you go regi jomale mumano lungo ye, when you go regi jomano se nado bura, mokoni want to adwa yalo yeso, jomano nado burenge mage, ne want to adwa tune yasai. Joma no ngade buri chunyge ne wanto da wuotho ne Jehova joma no ngade buri chunyge ne wanto adwa tingo musalaba mondo walu bang Yesu buri nyasaye wan gi lwenje mapek mu mako mire wan gi lwenje mapek mu mako chuo wan gi lwenje mapek mu mako mon wan gi lwenje mapek mu mako jo injili wan gi lwenje mapek mu mako jo yalo wan gi lwenje mapek mu mako jo ote wan gi lwenje mapek magore gi ji nyaka joma nyose wuok e pap manyo kaw bunde gi lesa Maria lo injili mar polo Maria lo injili mar loyo mar ono Maria lo injili mar calvary lo nyogo jo moko mo chakolal moko nyogo mo lalebe bona moko jo chine mag borela nyo por nege mo lal kor gi mero gi tuoche magalagala magi keku mo ae moko nyo jo chindo goyo kaja sigo wuoyo nyaka kenya lwetgi wan gi ji ma nyo jo chindo tieko nyaka tije mago ala ma nyo gi timo mag yuto moko be jo chine nyo biro ga iti ma nyo goyo mapek agone ruoth erokamano ma jogo nyo tije gi wuok e lwetgi makata sama wuoyo ni kaka gikonyre onge mako bende kaka ni tere nyithindo osomo tamore gilew gidiedo gidong nyamasi mako ba ite nyo biro magathoe manego ji kandalo podi mowe nyithinde liero we nyithinde pap udong nyithinde kie ng'ama konyo onge mako nyo dong mon liete mon machamo pi wang gi geno mar chunygi olal kamo maki kamo chwe lwete onge kar donjo lorore ne pinyo chame agone ruodhono ni erokamano jal mokela e thulone mondo bed piny awuogi jopiny jal moketo wachne e chunya Yesu budi nyasaye jal mangwon jal manyalo ane ng'ato kata ka ito wuok magore gi ng'ato miyudo ka nyathi matin ma kijana kata manyako yuchino gore kuy mag yamo mag aiti mag ndulume mago ji piny wach motame dhi sikul wach mamiyo gore piny mokalewe mago buye wuog e dhoge wach mamiyo samoro agone ruoth erokamano irite ma ok onyal dhi kama mach kata pi nitie mane gimomi yalo wuod nyasaye amina jateko ruodho moma jakondo mula jaler mar kalvari jal man gi teko ewi nam gaiti jal man gi teko ewi apaka jal man gi teko ewi yuchine mag nam jal man yamo gi apaka winjo jal manyalo wuoyo gi wasigu magalagala jal ma yuchine ng'eyo jatekono haleluya duong' odogne en aiti mane magoyi mama en aiti mane magore gi ngimani en aiti mane moniang'ni Ena iti mane mo mecha mo piwangi Ena iti mane mo maimor gi kwe Ena iti mane mo dhini gi iye Ena iti mane mo irocho mor marichunyi Ena iti mane mo melale bombe Ena iti mane mo miyoturo kinyala dok Ena iti mane mano keti goweteni Ena iti masa moro marbinde Magrange magasasya mano on Mo miyo jomoko no kuno mongitore Kuna diera oka nege no kendo Oka negi mo budate me piny Wanage joma juchinde no anage piny May Itu chopo kodge kiwango magedwa ni gimadhi sumni kech pinyo gi kodge kama uge nyalo momo gi kal gi dhiloka itu tingo reo gineno mana fa dimo neno eni mono ngadi ngimane dimo neno kao tolo dere wa dimo neno no nego wetre pinyo dhio lal wanigi jima kuro geno gi ruma koneno kama gino gi ke kode samoro jomoko tuo se chano metuo chamo ringre utao chamo dende metuo chamo remo donka eni juala udeonko taro nendo piny washigu kelo tuyamo magalaga Maga gwonyruok madendo kethore wan gi wasigu mokelo weche moko machalo tuoche mag kansa machamo remo ma ok inyal winjo yath en tuo magalagala modhiero ng'eyo agone ruodhno ni erokamano jateko wan gi joma presho mako sani wan gi joma stroke ogoyo mabathgi kul chel jachien ochwado ochwado gathany ma ok onyal yudo teko mar wuotho kata mar chung' malo obedo dong' e wilichea kanyo ema jachien onyone oling' kode piny wach malero nigi dwoko wan gi ji ma jamo nyo biro nege mag aiti mag tuoche mag sukari tuo makenjeyo Olorone onge gimo nyalo chamo gima ber minyalo chamo gin gik moko mag chong mag pi nikech gin olorone my watch ma Yesu kelo sani Yesu jal man gi teke wi iti Yesu jal man gi teke wi yamo Yesu jal man gi teke wi nam Yesu jal man gi teke wi pi Yesu jal man gi teke wi uchinde Yesu jal man gi teke wi juge go jeyo kata gibedi yamo mago jijo mag juge maka duyo loko ni pinyo temo chwiri pinyo temo loch kama uchinde mago sigu magrenge magjugi mago jojo magsepe maglango magmumbo chunje magalagala magwewe magjugi manone ndeliel manogone gi ja tutune gi matis chunje manoyagne gi pini diel chunje manota momono makonyuol marjugi makotingo wiye to neno dage kata dojo lek magalagala magdage manose neno manothietho gi manyasi manothietho gi weche mako magiyende nyaluo manongweyo weche mako maiye mag pan magi yoko yath to mai gima dwana wege ngato wira dano no vielil kako neno kwe na ve kako lamo nenya kware moro katarangaye ne oko lamo thiet to wachi no chiri gijugi maduong haiti machando nyithinde dala nyithindo kinyal neno kwe utamu nyiri nyual kato tedo to kinyal go puo to puyo manyual nyathi ketu peny to mai njili ma Yesu kelo jal manige teke wi loch loch ka loch maga nam loch ka loch maga yamo loch ka loch maginji kavu, loch ka loch makore lwasi, loch ka loch magpinyiru the mudo, mag choke magliete, mag patuye manako neno ber, to mai loch ma Yesu kele chunya, nena iti mane magoi dhako, mome onye ringi ai odi, mome dare the buoro, the pango ituti jiyaya, idonye weche moko nge donye, wene yichinu dhiri ogoli yako, iwaleri Yesu udi nyasai, wanga iti motambu nyiri moko tedu, kato jaber kapende wang ching, kata pinyi nene adira, Kado joto onge wuthe pinje olemo pinje kaki kacha upime gotenga majacham gweno makao gweno kato kinyo dhika machielo karmumo kama domoke onge makuna tino kada nyango manyamera nyote de pinje kada chuonyo adiru wageno neno mwandu machuare biro kelo kabiro nyiso wa adira ni nyoro wake pinje kada chuonyo kukelo mwandu marking tumai wacho momio Yesu de Nazareth yalo wangi nyiri maiti oromo kargeno karberi onge wangi chuonyo maiti oromo majo chine mag kongo mag seko manone go jie miere mag kongo mag dak manonyo majino madho ay jomoko nocho madho mothie kamano mothucho thoe moyo wagi moro wake liel kaonge geno to mai wach mumia yalo Yesu uri nyasaye kato bida iti mar kongo manyone go jodongo to chako mako yawui umako nyako nyikwayo Hallelujah. Geno onge dala no endala maji lauri gibeti. Ene dala mokugi kudhiambo totimo uwi. Ene dala maji gore. Haiti marasasi odonjo. Ene dala manyithindo gimun ringo donjo nyake piro tanga. Kalo nyogore mapek. Aluro nyesai marambaka marwuoro. Aluro nyesai katubeda iti markongo. Mangato madho maunge maendele manyalo temo. Mangato madho malare long manine mtaru. Mangato madho maluang nipogo doge. Mangato madho mangol ngoge lepe. Watch mawe nige teko mari Yesu uri nyasaye jal manige loch ge teke wi iti jal manige loch ge teke wi apaka jal manige loch ge teke wi wasigu jal manige loch ge teke wi juchiende jal manige loch ge teko ewi binda kode ndagla wan gi miere ma iti no donje ma iga ka iga iwakie iga ka iga lelo donjo iga ka iga Wasikdala, magapaka machamuji, magpinyru the mudo magsiol, magliete manose kony, mipimo goji iga ka iga, iga ka iga dala no, wach jasi guchamo migogo, jasi guchamo nyiri, jasi guchamo chwa, iko geonge bere dala, dalo timo wi, dalo timo koko, to mai mome yalo wudi nyasaye, achiel marapar jal mano lolwe, meja no chieu, kawuno dwaro ngama chunye neno, nejo lwenye karaki we, wach nyasaye, ana ito choma unge mar yenendo tieno ano kanyala tinendo anachamo piwanga kamor mar chunya nodhi an kanendo togeno na olal an kanenda dira mor mar chunya onge lek mag tunde magalagala aleko kwach muti uchwana malu aleko paka munyona piny madhodha aleko paka malawa aleko ngamala wa gibeti, aleko buru matut mokunye nyima, aleko gik magalagala mubira, no mai momio Yesu gudi nyasaye, amena inyalo chiu kaweche tek, da edwaro ngama iyo saedho, kuna diera kawuono, da yude ngama iyo mako, ona diera winyo iye marpolo, manyalo dada kul magajela, maga iti magadalawa, maga iti magichoke magrangach, maga iti magichin magalagala, maga iti magkung magremo, maga iti magpatuye, maga iti magbinda gendagla, maga iti nyaka magmajini, majini magtunde gipaka, macha moreme dalawa, agone rudhono erukamano, juhan gijoma yuchini, maga iti magajali, matimore nonro mararembi, magore girangagi, kindeka kindeka ngato nino, enotho marajali, magalagala mudhiro jingheyo, ajali no kingi oremobeo kuyodi, maga jali majali yomako, agone rudhono erukamano, gini weche majichino pango, tumai mome wa yalo wudu, Rudwan Polo, the Lermar Calvary, a man now with a winam, Ratago Yalman Geloch, you puny on yet a dira, some of the puny no chew, Major Ayeneno, Woke Piria Pain, Conivino Yamogapaka, Ling Timo Nivinuach, Yamogapaka no Winje, Yamogapaka no Ling, Yamogapaka no Pie, Conan Pie, Ning Maler, Marieso Creso, Ero Camano Yateco, some of Yeso Noria Bade, Nam no Ling T, Yamo no Queen. Onge gima no chako tingu wie Eko duogo ne jopunyere ge Penye ne to ero iye Ere iye marichunyu Ere iye manyase puonyo Ere iye mane unga Ere iye mane uwewe lokanam Kwa chaka une elomotua Ere iye ma uwezo vocha Ere iye marichunyu Wabire namu nupunye ngato Kawuono gime kale no Wadwana warwake ye chunyi Chunya dwana rwake ye morokumi Chunya dwana rwake lochumoro Chunya dwana rwake geno manyen Chunya dwana rwake onoma Chunya dwana rwake teko Chunya dwana rwake nyalo moro Chunya dwana rwake change giji mar ngato Chunya dwana rwake ngono Chunya dwana rwake nyalo Chunya dwana rwake onogira nyeshi Angeo nyasaye maduong Mar mbaka marili odo Angeo nyasache nam gibar Angeo nyasaye mar ono mar umelwenje Angeo nyasaye mabade tek Angeo nyasaye makorie bade Ngama nyalo dolo onge Angeo nyasache umelwenje Alrudhi yesurunya teko Angea mena rudhi kwe Aluongo Gola magoloji aneti Alungo Yesu were Hallelujah Were marinyalo Ene obongo nyakalaga The teko wuna lawe wuna kwe Etulo marukinyi ni winjo dhako Kata iti gore kodi Kata iti uchomu kenye ter Kata iti se baki gituo Kata iti se goi merengo oko Kata iti se maikui marichunyi Kata iti se maimoro marigimani Watch ma Yesu kete lewa Eno watch ma nigelochi giteko Watch ma Yesu kete go pinj Munda Wawe kodi, arwaki ye chunye, ekal wenye mose chunye nyimino, ekala itiga paka, ekale yamono, de rwaki ye gesane, kikaka ye, na winyo watch mi uwe, vire ye akumu winyo, to watch mi winyo en watch nyasaye, watch manige teko manige loch, watch nyasaye beth molole gangla, madoge arreo, enemo yao keno power, enemo kelo geno kelo chang, unekene chong ka chong no go, lep ka lep na ulo yeso eni ruoth, kata mana sane, chunye marap, Aiti, chuny mara paka, chuny mara yamo, chuny mara pimo tingore kogingore, biro winyo nyingi yeso, obiro go chonge peny, kato biri tuma iye, mose chamo remo, mose tiku ngimani, ere yi mara chuny alam kudiruo, ere watch mine noge sani, bedangi rwaki rwaki ye, kata ina lori ye nitie, manya sai chuny atie ye, kata iti ogo yi, mome chogo muke yi, watch ma yalo nige teko, mara chuny nyafie yi, mara mi lo chonyual, aluro nyafie, Such an ajateco, Gesani Kisei, Dualam Kurina Sai, a watchman at Machunio Yero, a watchman at Machunio Neno, a watchman at Machunio Mado, a watchman at Machunio Goyatua, a watchman at Machomongimani, Ameno Seria Bade, Dana Sarto Seamalu, Umugo Se Chungoyamo, the Teco Seanemalu, Yeso Seria Bade Gesani, Catubergima Tec Manade, Kauno Nyalore Ningeso Kesho, Nyalore Ningeso Danazareth, Nyalore Ningeso Teco, Nyalore Ningeso Hono, Walam Kurina Sai, Kisego. Katerie badi TV kumiye Yesu temo enyinge Yesu Kristo Hallelujah Temie ono uro maler Nyasaye majanyalo mar kedo mar nditi Nyasa chumbalo nyerudhe teko Ono birigedi ya jakunda mula Ya malo kichunga ya iti Chunga iti nyasaye mosema kochwo gi mon. Chunga iti mag kongo mag nyasore. Chunga iti nyaka mag lwenje nyaka mag tuo. Chunga iti nyasaye mag ywak. Chunga iti mag thoe kana lupodi. Chunga iti nyasaye ni nyiri makenyo tamo. Imegi keny kawuono kidwoko negi nyota. Aoro teko mar loyo ni kuome. Aolo teko mar nyalo ni kuom jatichni. Aolo teko mar unugire nyisa ngimane. Imaka iti ka iti mosechung. Kato bere lweny mar keny mar dak. Ise make sani. Ise tamo chunje gote. Ise keto loch mag juchinde. Ise wuyo ga paka gi yamo. Ise wuyo nyagi gi namo noling thi. Oling thi ngimane. Te gong kori gi yimadung marwaro. Agoni ni erukamano kumo ono. Kodra nyisi mise timo. Enyingi so Kristo kwayo. Amen. Nyasaye mondo gwedhi an man ka ochoko rekodi ajati nyasaye Pastor Alfred Odoyo an wudi nyakash kamoro ni Kandaria Sigoti School nyakwar jaduong moro ni Shala Katino makawadea nyasaye majangwono otimana ngwono e piny Nairobi ka an gi kanisa kamatiti nyasaye piny Karanja Road Kibera kanye ma antie kaponono didwar mondo yud wach moro madwa goye kodi mbaka wapunjere walame nyasaye in tulo gona simo mondo walam kodi kecha diera nyasaye nyalo timo gik madongo nyasaye moloso tulo mondo watuagi e wach nyasaye nyasaye no nige dwaro ane ministry miluni God's Divine Word Ministries wanige branch edukoto wane Makongeni Jogorod wanige branch pindandore bo Pastor Nicholas Makongeni wane bo Pastor Elisha Mulo Majanga nyasaye mondo gwedhwa nyasaye mondo tingwa malo Ugwedhi nyaka branches wa mani nyanza, epinyika nukubura, kabonyo, epinyika sagamu, epinyika kilo ginyakach. Nyasaye mundu tingjo tichine malu, nyasaye ugwedhi na okwaro manyakuru kuom, nyasaye tingi malu kuminjili. Walami nyasaye kidwa deidwa rumbanya, number 9723-396805, kata number mars Airtel, kako ringi buti vino, N0101-396805. Wayudre kukalo kum namba no gini en marwa mar jaluo shalom warati changwen manyien enyingi Yesu Kristo amen. Limoya.